ibizo lesibongo
mina ngu-Therese Yataka
lithini ngezekhethi zayenelisa ukubhalisa lokuvotisa abantu ngesikhathi
ngubukhuruku babo bezapha xa sikhuluma ngezekhi sikhuluma ngubukhuruku babo bezano xa sikhuluma ngezekhi sikhuluma ngezano isiqondiso bazithatha kuzano kumgabi ikhuruku
lithini bathi njalo kumele kuguqule umthetho wezokuvota ukwenzela ukuthi beyenelise ukubhalisa abantu abangaphandle kwelizwe
akulatwe njalo soze bakwenzi bangakwenza kathesi sokutheni njengoba ubezwa besithi ama-elections angojulayi akukwenzwa lutho abantu abakabhaliswa abantu akwenzwa lutho sebekwazi bona ukuthi sebewinile liyakubala emaphepheni sebesithi sesiwinile already izani yaka izani iqalise ubukhuruku 1980 ayizange ibe le free and fair elections iza kwenza kathesi sokutheni ubabona kathesi besithi balezimali ama-1.5 kodwa abantu belamba abantu bephiwa ama-$20 ngeviki ebhenki mina ngikhuluma nje abantwana bayasithumezela imali ukuthi uyizuzeleyo imali kuthatha 2 weeks 14 days or more iqala isebenzi isetshenzile iholisa abantu especially nxa inyanga iphela kunzima okumi okumangalisayo izolo bengisebhenk umanaja we-Standard Bank mina wangitshela ukuthi tshela abantwana bakuthumezela imali phakathi kwenyanga.